Murakaza neza ku rubuga rwa Peter Teaches Guitar. Kuri uru rubuga mbagezaho amasomo ya gitari. Mutabonye indirimbo mwifuza mwayandika muri comment.